Just smile and say. Right.
Okay, so Shubha Nobo Bosho.
Shubha Nobo Bosho.
Shubha Nobo Bosho. Shubha Nobo Bosho.
Yay! Shubha Nobo Bosho.